singa mathuni nambangweni bafowethu sinithulana kumsebenzi wethu esiza nako unyaka 2024 ozophuma ngomhla ka 4 October esinesicelo sokulo msebenzi mawuphuma nisinikeze uthando kanye nesupport bafowethu nisesele nje kakhulu ngapha
mama
wethu kakhulu azemontweni ematexins nesicelo nje kakhulu ukuthi nje belidlalele ingoma zoqhawe lethu phine futhi nesicelo kubahleli bemicimbi siyacela nje iqhawe lethu beqashe soshiya inamba etholakala kuzona utholakala kuzona inamba la ngenhla siyacela nje kakhulu bafowethu simene sikanjalo angandile ngamaningi bafowethu bekuyilokho ngiyabonga.